nonge kubaramutsa bwoko bw'Imana. Aka nakanya keza ko kongera kurabira hamwe ijambo ry'Imana. Kubera ko kino ari gihe sinzi nimba novuga ngo cyo gusesangura cyangwa se cyo kwitondera ivyo tubona bidukikije. Cyo kwitondera sinzi gihe cyo kuguruka amaso y'impwemu, amaso y'impwemu kugira ngo tuze turatahura ibibera hirya no hino yacu na cyane cyane mu bijyanye n'ivuga butumwa, kuko iki ni gihe ivuga butumwa risa n'iriteye imbere cyane. Maze mu gutera imbere kw'ivuga butumwa na Satani nawe agaterana imbere naryo kugira ngo akomeze kuzimiza benshi, kuko murazi yuko adasinziriye ntiyazagire ukubesha ngo Satani nawe arasinziriye canke yaratsinzwe. Igihe ciwe ntikiragera cyo kuboha, aracyakora, azokora gushika inyuma ya ngoma cyangwa se yabwa butware bw'imyaka igihumbi uvugwa mu byahishuriwe, niho azoherengetezwa burundu. Naho ubundi arakora abantu b'Imana, ndetse ijambo ry'Imana rihamya neza, ryemeza neza, rivuga rivyeruye yuko ari nawe ategeka iyi si tubamwo, kubera ko umuntu yari yaremewe kwitegeka. Sinzi nimba novuga ngo yatakaje ubutware bwiwe umunsi ahenderwa muri Edeni. Imana ishimwe kubwa Kristo yabambwe ku musaraba. Rero turabira hamwe mu ijambo ry'Imana, twishimikije ijambo ry'Imana. Uko Satani sinzi uko twoshobora kurondora imwemu zihumanye mu bijanye n'ivuga butumwa cyangwa se imwemu zihumanye muri communauté chrétienne, no kuvuga mu bakristo, mu muryango w'Imana, mu muryango w'abakristo, mu muryango w'abizera. Isomo rya mbere riri muri Timoteo wa kabiri, Timoteo wa kabiri igice cya kane, umurongo wa gatatu n'uwa kane. Timoteo wa kabiri igice cya kane, umurongo wa gatatu n'uwa kane. Haravuga ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibahe ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Bantu b'Imana, jewe ndumushinga ntahe wo gushingira intahe ibyo. Iki gihe Satani akoresha inguvu zidasanzwe. Iki gihe Satani akoresha ubukorikori budasanzwe, ku buryo no kuzimiza n'abatoranije byoroshye cyane muri kino gihe. Abatoranijwe biroroshye cyane kubazimiza, kubera ko arakaze mu gihe cyo kwemeza. Iki ni gihe sinzi nimba novuga ngo yemeza, afise amayeri menshi yo kwemeza abantu inyigisho ziwe. Rero Imana ishimwe kubwa mpwemu yera, kuko abakozi b'Imana bagenda buguruka amaso bagatahura imikorere ya Satani muri kino gihe. Rero ya hano turabonye ngo ni gihe kizoza, aha hari mu gihe cya Paulo. Iki gihe ubiravye n'uyu munsi, n'uyu munsi uravye amadini ahari ukwangana. Iki gihe Paulo yavuze bino acari gihe sinzi nimba novuga ngo ishengero rya mbere, ishengero ry'intumwa wanashaka ryaba mu gahamo, ni gihe nta nisengero zari ziriho, abantu bateranira mu mazu iwabo, abagiye mu masinagogi, abanyene ba Paulo na ba Petero batomboye bakavayo batabateye amabuye, uwo munsi ijuru ryaba ryamanutse. Nukuri iki nicyo gihe Paulo yavuze, uravye abigisha bahari uko bangana, n'inyigisho bigisha uko zingana. Bantu b'Imana twitwa abakristo twese, ndazi ko mvuga ururimi twese twumva dutahura, turi abakristo twese tuvuga Yesu yabambwe ku musaraba. Ariko uravye utudumbidumbi tuhari uko tungana, sinzi nimba novuga ngo inyigisho dufise uko zingana mu izina rya Yesu ni nyinshi cyane. Rero sishidikanya na gatoyi kwemeza yuko iki gihe Paulo yavuze ari gihe cy'uyu munsi. Ni gihe cy'uyu munsi kuko harabigisha benshi cyane, kandi natwe abantu tukaba dufise sinzi nimba novuga ngo uburenganzira bwo guhitamwo umwigisha dushaka no kuvuga atubwira ivyo dushaka urumva yuko bihuye neza n'iri somo bantu b'Imana ryo muri Timoteo wa kabiri igice cya kane umurongo wa gatatu n'uwa kane rero iyo biriko biratera bigana iyo biriko biraja bigaragara nkaho ahubwo atari gihe cyo kwirundaniriza abigisha bahuye n'ukwifuza kwacu gusa ahubwo biriko bitera bigana kukurema abigisha cyangwa se kuguhindura n'abigisha bavuga uko Imana ishaka cyangwa bavuga uko tudashaka kubahindura ngo bavuge uko dushaka n'ukuri bantu b'Imana Satani arakaze muri kino gihe ariko Imana ishimwe kubwamwe muyera. Irindi somo nifuje kurabira hamwe mu kuvuga kuri bino ni somo ryo muri Matayo Matayo igice cha 13 yego Matayo igice cha 13 umurongo wa 29 n'uwa 30 Matayo 13 umurongo wa 29 n'uwa 30 usome uhere ku murongo wa 24 ugese kuwa 30 uravuga ku mugani w'ugwamfu n'uburo reka ndayisome yose 24 gusha kuri 30 abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe abantu basinziriye haza umwansi wiwe abiba ugwamfu mu buro hagati arigira bumaze gusesa no kuyangika ugwamfuruca ruraboneka muzobamenyera kuvyo bama bamhageze kuyangika abashumba banyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe none urwamfu rwavuye hehe nawe ati numuntu w'umwansi yagize atyo babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kurutororokanya ato yaye kuko nkumbure mukurandura urwamfu mworandurana n'uburo mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya maze mu gihe cigenya nzobwira abagenyi ni mubanze mutororokanye urwamfu muruhambire imikama muruturire ari ku buro mubwimburire mu kigega canje Imana ishimwe hano umugani w'ugwamfu n'uburo umunyinurugo yabivye imbuto nziza yabivye uburo hanyuma mwijoro abantu basinziriye umwansi wa nyenurugo araza abiba mu rwamfu kubera ko bisa ntiwari kubibona bikiri bitoya ariko bimaze ngo kuyangika ugwamfu rurigaragaza kuko mwibuke rya jambo ngo muzobamenyera kuvyo bama ugwamfu rwigaragaje baramubaza bati mugenzi ko twaherutse uburo urwamfu rwaje gute na warababwira ati n'umwansi wanje yabikoze bati rero reka tururandure abo barabakoze ibiwe rero dufata abakoze b'Imana bati reka turandure runo ugwamfu ruve mu buro hanyuma na warababwira to yaye ahubwo nimurandure kuko nkumbure nimwarandura urwamfu murarandurana n'uburo bwanje rero nimubireke bikurane gushikiye cyo mwigenya icyo gihe muzorotororokanya muruhambira imikama muruturire ariko muri kano kanya bireke bikure niharagera rero hano aya majambo arashaka kuvuga iki twamaze kubona ko kino ari gihe Paulo yavuze avyeruye igihe bazirundaniriza abigisha bahuye n'irari ryabo no kwifuza kwabo canke wanashaka bazorema abigisha mu buryo bashaka no kuvuga ngo bazokora abigisha cyangwa se bazotegura abigisha mu buryo bashaka uwavuga ururimi batumva bakamugoreka ururimi ngo avuge ubwo bumva si jewe ndabivuze abantu b'Imana ni jambo ry'Imana Timoteo wa kabiri igice cya kane umurongo wa gatatu n'uwa kane uvuga ibitabahimbara bakamuziba umunwa canke bakamuhindura ngo avuge uko bashaka kubera ko uko bigenda bikura niko bigenda birushaho kuba bibi rero umwami wanje umugani usa no muri kino gihe yarawuciye intumwa ziwe batiturandure urwamfu dusigaza uburo umwami arabankira kubisanzwe nk'abantu babarimyi wo hava uvyitiranya wo hava uvuga ngo uyu murimyi bimeze gute kuko jewe nararimye narabonye aho barima kandi nanje nararimye iyo warimye urabagara uko bigenda kose urabagara ugakura ivyatsi bibi mu mbuto zawe nziza wabivye gutyo ngo uburiko urarinda imbuto zawe nziza muri make kuko akenshi nabiriya vyatsi bibi biba biri mu mbuto wari wabivye bimara uburyohe biracura imbuto zawe kuko murabizi yuko imbuto ivyatsi ibitegwa bikura ivyo kujya vyavyo mu kuzimu mu butaka mwivu rero hari vyasi iyo ubirekeyemwo bifata bwa buryohe bwose bikaburya bikarya ivyo kujya vyose biri munsi y'ubutaka hanyuma imbuto wateye zikagwabira zikarumbirana kubera ko zabuze ico zirya ndese ntizironke naho zikurira naho zishingira imizi kubera ko munsi bigize ariko rero mubarimyi utegerezwa kurandura biriya vyatsi bibi n'ukubagarira kugira ngo imbuto nziza zikure zisanzuye atakizinyoha ariko mu by'ubwami bw'Imana cyangwa se mu byivuga bitumwa suko biri bantu b'Imana Kristo mu guciye umugani yaranawusobanuye guhera ku murongo wa 36 gushika ku wa 43 uyu mugani Kristo ntiyari kijuju na gatoya ntushobora gutahura ububwenge bwiwe hano yakoresheje utaravye ibiriko biraba muri kino gihe nukuri ikini gihe ibintu byose bishoboka kandi ikini gihe harabarusha ingufu abandi nkuko byari biri na kera ariko kubera ko umwami wanje yarazi kwigiye nk'iki kizoza aho abantu inyigisho zizoba nyinshi kuko hari inyigisho z'ubwoko bwinshi cyane abantu baratwanashaka bigisha banatukana hari inyigisho nyinshi cyane kandi ni uburenganzira bw'umuntu guhitamwo kwinjira ahashaka hari inyigisho zitandukanye nyinshi cyane rero muri izo nyigisho sinzi nkumbure akadumbi dumbi kamwe cyangwa se idini rimwe rishobora gukomera rikarusha yandi rero nkamwe iribi ariryo rikomeye ntakabuza ryo kandamiza ayandi madini nkumbure na meza akagendamwo rero ayo mu gukandamiza ayandi madini cyangwa se mu gukuraho ayandi kuko vyotinda bigashoboka hatabayeho bene uwo mwidegemvyo mwivuga butumwa wavuzwe hano n'umwami wanje muri uyu mugani mu gice cya 13 cya Matayo guhera ku murongo wa 24 guja ku wa 30 rero bantu b'Imana nguko uko vyifashe no kuvuga ngo uyu mugani ujanye na igice cya na Timoteo wa kabiri igice cya 4 murongo wa 3 n'uwa 4 niko bikwiye kugenda mu gihe habaye imyumvire myinshi mu bijanye na mwemu yera kandi nkuko twavuganye mwemu ntiyica mwibice ahubwo ni Satani abikora vyose rero mbere yuko sinzi nimba novuga ngo nosozera reka twongere turabe kandi irindi somo mu Bikorinto ba mbere Abikorinto ba mbere igice cya 5 igice cya 5 ndasoma imirongo 3 gusa umurongo w'9 gushya kuwa 11 haravuga ngo nabandikiye muri cyacete ko mutifatanye ko mutivanga n'abasambanyi ariko sinavuga ko mutivanga n'abasambanyi ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi canka bifuza canka abanyazi canka abasenga ibigirwa mana kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mwisi ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data niba akora ivyo vyose no kuvuga ngo ya ngiki ikindi kandi kigereranya kitwereka impemu y'Imana impemu y'Imana mu gihe cy'ubuyobe nk'iki kuko iki ni gihe cy'ubuyobe bantu b'Imana uvyemere cyangwa uvyanke iki ni gihe cy'ubuyobe kubera ko umubiri wa Kristo udashobora kwimanyagura ngo ukuboga kuje kwako ukuguru kuje kwako uvyemere cyangwa uvyanke niko bimeze gusa twarabonye ko byose hose Imana ihakorera ndetse inagaragaza ko irenze ubwo budumbi dumbi. Rero ibi byose uravye uriya mugani wo muri Mateo 13 ukaraba na bino bigenda bigaragaza muri make nibitwereka twebwe abana b'Imana muri kino gihe uko dukwiye guhagarara nuko dukwiye kurondora imwe muzihumanye muri kino gihe bantu b'Imana. Hano bigaragara neza yuko umuntu w'Imana adakwiye kunena abo hanze, ahubwo hakwiye kubaho itandukaniro ryo hanze no mu nzu, kandi uwo mu nzu akwiye kwitwara nk'uwo mu nzu. Mu gihe yitwaye nk'uwo hanze, icyo gihe ntabakwiye kwitwa uwo mu nzu. Ariko kandi bigaragara ko ishengero ritabuza na gatonyi kwifatanya nabo hanze, kuko ribujije abantu kugenderanira nabo hanze. Nijyo bari ni ishengero, kuko ishengero n'ubwato. Ishengero n'ubwato bategezwa kuroba isi ni nyanja. Bategezwa kuroba. Rero nshobora kuroba ifi utakurikiye iyo ziri. Nushobora kuroba ifi utasanze iyo ziri. Nushobora kuroba mugi ubwato bwawe utabwegereje aho ziba. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero muri bino muri aya masomo atatu sinzi twayakura mwiki muri kano kanya. Reka dufate ikizokumenyesha umwuka mubi. Kimwe cyoco umwuka mubi mu byivuga butumwa ngiki cya mbere uzobona yako. Umwuka uwo ari wo wose uzoza ukumira abantu kugenderanira nabo hanze. Iyo ni mwe mumbi. Ni mwe mumbi. Umwuka udiskrimina, impemu idiskrimina, ikumira abandi. Iyo ni mwe mumbi iva kuri Satani. Ikindi kandi kizokwereka impemu ya Satani. Impemu izoza ihama idini muri kino gihe. Impemu izoza ihama idini runaka. Ngo ririya dini ryugare canke uriya mukozi w'Imana kari iriya denomination ifutwe na karorero. Uriya mukozi uriya ntavugira Imana akwiye guhagarikwa. Iyo ni mpemu mbi ihumanye iva kuri Satani, kubera ko Imana atari uko ikora abantu b'Imana. Ni byinshi cyane twabidondagura muri kano kanya, ariko ndakubwira impamvu twamaze kubibona ngo umwami yarazi ko muri kino gihe hashobora kubaho gukomana z'imitima, maze ibibi bikaba ari byo bikomera kuruta ibyiza. Maze mu gihe icyo kitabayeho cyuko hakwiye kubaho umwidegembyo bigakura na byose n'ibyiza byo genderamwo, mu gihe ibibi ari byo byakomeye bikagira ububasha bwo gufuta ibindi byose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ibintu mbega sinzi nimba novuga ngo ya none se muri ubu budumbi dumbi vyogenda gute. Kimwe cyoco gufatanya ntibikunda kuko nisi ivyo twaramaze kubibona. Igishoboka sinzi nimba novuga ko ari laicisme no kubana vivre ensemble malgré les différences religieuses. Ukuvuga kubana tutitaye kubidutandukanya vy'amadini, hama umuntu akagira uburenganzira, akagira umwidegemvyo uwo kuvuga icyumviro ciwe. Mu yandi majambo sinzi nimba novuga ngo Imana ntayidakorera. Imana yarakoreye mu ijambo ry'Imana, yongera ikorera no mu bategetsi b'isi. Ntushobora kubibona. Yarakoreye mu bategetsi b'isi mu gushiraho ibyo bita liberté d'expression na liberté de religion. Mu bihugu vyateye imbere ibijanye n'iby'Imana vyatandukanye na leta. Nukuvuga ngo leta nta jambo ifise ivuga kubijanye n'iby'imyizerere. Umuntu afise uko yizera, leta ntacimukurikiranako. Umuntu afise uko yizera runaka, leta ntacyo imukurikiranako, ntacyo ipfa nawe. Kereka hadutsemo ivyihebe icyo gihe n'idini ntirifutwa, ahubwo bakurikirana uwakoze icyaha muri iryo dini. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Murumva yuko ukuboko kw'Imana ntawe kutagera kugira ngo kuzigurize ukuri. Niyo mpamvu Satani yoduga yamanuka, ukuri kutazigera guhera mu isi, ukuri kw'ijambo ry'Imana kutazigera guhera, kubera ko ivyo biri muri bimwe muri sagesse y'Imana yo kurinda ijambo ryayo kugira ngo imwemu ikomeze ikore gushika umunsi Yesu Kristo azogarukira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka ndeke kubicisha amajambo ariko ahanini nicyo. Rero wavyitwaramo gute muntu w'Imana muri kino gihe? Kimwe cyoco ijambo ry'Imana ritanga uburenganzira mu bireke bikurane byose. Icyo ni kimwe ni Kristo yabivuze mu bireke bikurane byose kandi ijambo ry'Imana ryihaniza toute sorte de discrimination nimba ari umuntu ni nkuko bisanzwe n'imigambwe ya politike kuko wanashaka reka tuvyite imigambwe kuko ni vy'amadini muri kino gihe byabaye nk'imigambwe n'imigambwe ya politike umunyamugambwe iyo atitondera iby'umugambwe ntumufunga kubera ko aza mu mugambwe wawe kubera ko abishaka kubera ko yumvise inyigisho zawe zikamunyura akaba umumambare wawe rero iyo atavyumva nta kindi ukora urese kumubwira ngo ntukire umunyamujyango nta bindi n'ukuvuga ngo munama y'umuryango y'uwo mugambwe wa politike nurimwo kubera ko utitondera ibijanye n'umugambwe Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero no mu by'amadini nuko ndazi imiryango yari irimo abantu batandukanye bizera ibitandukanye. Hariho umuryango twabanye umuvyeyi yari umudivantiste narabwije na kuri mushinge y'abadivantiste umwana ari umupantekote. Umwana umuhungu wiwe ari umupantekote. Icyo gihe nimba umuhungu akoze urubanza ku isabato yabazikose na nyina batari butonde n'abarumunawe kandi icyo nicyamubuza kubana na se na nyina nticyababuza kubana nawe bitana abanyamahanga bakitana impumyi mu by'ijambo ry'Imana ariko mu bibahuza by'amaraso baguma ari bamwe n'ukuvuga ngo nimba umuhungu ashaka ko ibintu byiwe babizamwo yabishira ku munsi utari samedi kandi baba na mahoro nimba ari bijanye n'iterambere babikorera hamwe n'ukuvuga ko ivyo ni bintu bitegezwe kuba gutyo hari byinshi byavuzwe ya Kristo yaravuze ngo utazokwa nka se na nyina umugore n'abana ntashobora kuja mu bwami bwanje cyangwa se ntashobora kuba umwigishwa wanje ivyo navyo wahavusanga umuntu yabigeneralije ariko siko biri n'ukuvuga akabifata ngo akabishiraho nk'itegeko umugore wawe mu gihe atabaye intamba y'ubutumwa bwiza ntashoboza kumukunda kuko gukunda Imana no gukorera Imana ntibisobanura na gato kutagirira affection umugore wawe ntibisobanura na gato kutagirira affection umwana wawe kereka iyabo bantu ari intamba y'ubutumwa washinzwe ari intamba y'ubutumwa bwiza icyo gihe Imana niyo nkuru nta kindi na gitonya yabaso yabanyoko yabo umugore yabo umwana gishobora kuza citambika hagati yawo n'ubutumwa bwiza gushobora guha gaciro nuko bimeze mu gihe batabaye intambamyi ahubwo bumviye ijambo ry'Imana bakabana nawe nta kibuza na gitoyi utabasherisa nta kibuza na gatoyi utabana nabo mushoboye kubana nk'uwo muryango ndababwiye mukabana mudahuje kwizera n'amahirwe ivyo navyo na Paulo yarabivuze ko avuga mu ba exception ashobora gutuma abantu bahukana naho hari amashengero atemera ivyo kwahukana mu bishobora gutuma abantu bahukana kimwe cyoco cyaravuzwe ubusambanyi infidelity mu muryango ikindi naco umunsi dushobora kuvuga byinshi ikindi Paulo yavuze n'ivyo kubana abantu babiri badahuje kwizera iyo badahuje kwizera ntibumvikane ngo umwe agume yizera uko yizera uwundi nibabangamirane mu myizerere yabo Paulo yaravuze ngo mwene data canke mushikanje afise umwidegemvyo wo gutandukana n'umugore nk'uwo canke umugabo nk'uwo mu gihe abangamiye ukwizera kwiwe iyo ni jambo ry'Imana abantu b'Imana kuri bamwe bacira imanza abantu bahukanye n'ukuvuga ko iyo ikintu kibaye intamba mu yandi majambo ubutumwa bwiza cyangwa se Imana nicyo nyambere nicyo kintu nyamukuru kuwizera Imana yacu ihabwa icyubahiro bwoko bw'Imana reka ndeke kubicisha menshi mwemo yara abasobanurire byinshi ababwire n'ivyo ntavuze ariko mwiyubare kuko icyari gihe abantu aho kumviriza ukuri bakurikira abavuga ivyo bashaka kandi bigaragara ko Satani ahubwo ubu asigaye ashaka gucura abantu uko ashaka n'ubwo gucura abakozi batakira muri cyo gihe ndibiswa abakozi b'Imana kuko niwe yabacuze bacuzwe n'abantu n'ukuvuga ngo yironderera abakozi narondera abakozi b'Imana kuko uravyo ku Imana itoranya abakozi bayo byo gutangaza kuko usanga ngira ngo yatoye abadakwiye abo wewe uvuga ngo nkabaye uyu niki Imana yaje habye icyubahiro mugire Kristo.